We're developing a full-on psalm here, as you've noticed. And we're going to lay on you an old-time favorite. One of the boys, we have a consensus, you know. It's called Mama's Gone Goodbye. Not too fast and not too slow, right in the middle. Oh, here we go. It's A flat, I believe, isn't it?
A flat?
I think so. What key do you play it in? We got to get a consensus. I think it's E flat.
B flat?
Three, like in three.
Okay. E flat?
Three, right. Got it. All signal. Listen, if we get lost, we'll meet at the drugstore, okay?
I'll pump him up.
All right. Be playing it. Da 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 da